Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I nanga bona ya bed, just me nanga cool mele spanin. Mixe kruku ya zige ya shesh, mafuna nga kwata se roundi.
Elogi shinga kwage lipep, kotek mele.
Whoa, 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 whoa. Mina never ngpelu moya, boy. Mina never ngpelu moya, boy. Mina never ngpelu moya, boy.
Mpati kuzo kunye sengo kona kon.
Mina never ngpelu moya, boy. Mina never ngpelu moya, boy. Mina never ngpelu moya, boy.
Mpati kuzo kunye sengo kona kon.
Bathi kunzima ukuba indoda bob bakuvimbisa kwestop bod mina ngibaqeda umfutho bangizela ngobuso ngibabamba ngowall watch mntwana ngiyabusha ngizengoko mosh nawe ma ufuna isop bos on the road to the riches mabek phambanela out yam umbabona cross noma kuthiwa nisofela khona bawuphandelet ish never beat isha samalenyuke makengayibona ngena sengishikisho kwe 325 mina ngeke ungitshele next na lento ngayithanda ngiphathi 3310. I'm going in until I'm rich, girl. Noma ngathi aqonda nokwe play ama fair.
Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
Efana ngiyabona kuyabheda, yazi mina ngakhulumela esipanini. Bekuse kruku yazi ke kuyashesha, mafuna ngakuphatha se roundi.
Elokishi ngakufake liphep, kodwa kumele.
Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi kuzo kunye sengokona khona.
Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi kuzo kunye sengokona khona.
Yaza vibhlungu indaba yomuntu omnyama. Hlezi nje sifuna ukudonsana. Ngiphutha nje mhlawumbe into encane. Umuzwe sethi yako phela so far. Kanti kutheni na? Kanti senzeni thi? Sahlala emoneni ma. Aningitsheleni yini ke? Ngoba sonke siyaphatha sonke soba on. Noma ingajampa vuka shona kho. Sonke siyajaha sonke sifuna ukop. Ungabusababhaza buka khona bo. Kanti kutheni na? Kanti senzeni thi? Sifuna la masheleni ma. Singanywa imali engapheli impilo.
Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I nanga bona kya bed, yazi mina ngakhulumela esipanini. Bekuse kruku yazi ke kuyashesha, mafuna ngakuphatha se roundi.
Elokishi ngakufake liphep, kodwa kumele.
Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi buzo kunye sengokubona khona.
Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi buzo kunye sengokubona khona.